Honorable Terence, yuko dufise duheraniye amashyirahamwe menshi n'ivyo ibi byatewe n'ibihano twahawe bya bihano byo guhera mu 2015 niyo byazanye ibintu byuko usanga duheraniye abantu kubera ko igihugu cyasuye kwisanzura mu by'ubutunzi ngo dushobore kuza turinjiza amafaranga b'amakungu nk'uko byategerezwa rero nuko nanyo rivuga rero ntituzokwama rero muri situation tubizera ko tuca kubivamo buke buke hanyuma tukaja kurugira ngo twarakoke ko imbere yaho nta deni twari dufise amashyirahamwe yose turimo twatanga intererano dufite si n'amadeni n'ibirarane by'intererano turakunda kuri kuvyitiranya na madeni ariko sa madeni ni nk'ibirarane by'intererano duheranye nayo nta nyungu bazo dushirako tugenda turayariha tugenda turatanga kuri tugenda turayaronka kandi henshi uko turayatanga uko tugenda turayaronka rero uko ubutunzi buzogenda buriyongera uko buzogenda turakuramo ivyo birarane dutanga inzo ntererano muri ayo mashyirahamwe tubona yuko afite akamaro ko amashyirahamwe atari make tubona by'ukuri ko afite akamaro kandi igihugu kitokwikumira ngo kiyikuremo naho nyine gice byose bisubiza inyuma.